Seliqalile uhambo lwezakhamuzi zakuleli olubheke ezingxenyeni ezahlukene zezwe njengoba abantu beyochitha isikhathi samaholide. Iziphathimandla zokuthutha zinxusa abashayeli ukuba baqikelele ukuphepha emgaqweni.
Indlela seziqalile ukuxakeka nokubhithizela kummandla waseRhawutini. Abantu bagcwalise izikhululo zebhasi nezemoto eziya kwindawo ezahlukileyo kweli nakumazwe angumakhelwane. Iintliziyo zisemakhaya nanjengoko besingise kumakhaya wabo okuzala nakwiiholide zokuphela konyaka. Ukanti kukhona nabo basuka kwezinye iindawo besiza ukuzochitha iiholide zabo apha. Nanjengoko abakhweli bengxamile kuyingeniso kwabo bancedisayo.
Imisebenzi ayikho inqabile vele yabo, but ke yindlela esiphila ngayo thina la eSouth Africa.
Ukanti abakhweli abajolise eLimpopo fanele bazame indlela zimbi nanjengoko imvula ezimandla zonakalise umzila kaloliwe ojolise eMusina.
Ukuguguleka komzila kaloliwe eMusina eborder ithetha into bana abantu abazawuhamba besuka from apha eJohannesburg besiya eLimpopo naseMusina eborder abazukwazi uhamba. Kodwa ke sine-numbers zabo, sesibafowunele, saqhagamshelana nabo, sathetha into yobana sizawubalungiselela njani ama-alternative arrangements.
We've started in October month where we were going out in all taxi ranks throughout KZN with our Hlokomela guys, where we were speaking to all owners and taxi drivers the importance of road safety during festive season.
Uninzi kulindeleke ukuba lugoduke kwiveki ezayo nendlela ziza kugcwala.